Thank you. ginaaw de doome ram tagami
lolu ma de
Thank you.